Karnigan jogna way ka qarsante, ku yar socodkiyo